Ndiyakwamkela ke namhlanje into esifuna ukuyenza kule video sifuna ukuthetha ngonxantathu ababalulekileyo babaluleke ngantoni ke abanxantathu ndithetha ngabo babaluleke into yokokubana kaloku bona babizwa ngoba ngu-30 ngu-60 ngu-90 triangles uyaze uqaphele ke uba kutheni bebizwa ngolu hlobo kuba kaloku bane-angle engu-60 bane-angle engu-30 bane-angle engu-90 ngoku ke sathi sijongeke uba yintoni le ibenza babaluleke abanxantathu kuba kaloku iratio kulamacala azo omabini zizo ezi sifuna ukuzijonga uba i-hypotenuse xa sisithi ingu-x nantsi i-hypotenuse ke uyayazi i-hypotenuse leli cala lide kwinxantathu wethu ngoku into esifuna ukuyibonakalisa uba eli cala lilifutshane lingubani lingu-x over 2 ukanti eli cala lijongwe ngu-60 degrees eli cala lijongwe ngu-60 degrees lingubani lona lizoba ngubani ke lona lizoba si-square root sika-3 oliphindaphinde ngo-x ulahlulahlule ngo-2 nantso ke into esizathi siyenze kule video namhlanje sizathi siyenze njani ke loo nto sizoqala ngantoni ukuze sikwazi ukuzofika apha masibeke lo nxantathu lo sithi ntoni ukubizwa kwayo yi-equilateral triangle kutheni ke ebizwa ngolo hlobo kuba kaloku onke amacala akhe atheni ayalingana kulo nxantathu ke sizoqala siqale kuyo ukwenzela into yobana sizofika kule nto siyifunayo masithi sino-A sino-B sino-C kuzo zonke ezikona ngoku ke kuba nditshilo ndathi i-equilateral i-equilateral kuba itheni onke amacala ayo ayalingana masithembeke into yobana onke la macala ayalingana ngoku ke masithi ubude bawo la macala angubani masithi ubude bawo ngu-x lonke icala lingu-x neli lingasezantsi lingu-x ngoku ke into esiyaziyo sazi ntoni ngayo sazi into yokubana ii-angles zawo zonke zitheni ziyalingana xa zilingana zingubani zingu-60 degrees yonke i-angle ngu-60 degrees nalena ingu-60 degrees kutheni ke zingu-60 kuba loku siyayazi into yobana xa uzidibanisa zonke ii-angles funeka zikunike 180 ngoku ke masibhale umgca owehlikayo straight osuka phaa ngasentla azosinika sithi i-angle yawo lo mgca ngu-90 degrees nangapha izoba ngu-90 degrees ngoku ke into esathi siyenze sizathi siyiboneke into yokubana ukuze siyibonekalise le nto siyifunayo phana sizoyenza njani loo nto masiqhubekeke ke nalo mzekelo wethu sizobona uba zibaluleke ngantoni ngoku ke ezi triangles zimbini abanxantathu babini batheni ba-congruent okanye singathi ngamanye amagama bayalingana ngoku ke sizathi sizibize ngegama ezi triangle abanxantathu bethu sino nxantathu ongu-A B no-D sibe nxantathu ongu-B D no-C siyabona ukuba banale line okanye lo mgca uphakathi bawuhlulahlula bobabini bawubanga bobabini abanxantathu ngoku ke xa sithi abanxantathu ba-congruent sizawuthi lo nxantathu ii-angle zabo kuba kaloku le siyohlulahlule phakathi kabini izoba ngubani ke loo nto ezi zizoba mbini zizofana kuba kaloku nezi zimbini ziyafana ngoku ke yintoni elandelayo xa sithi sijonga amacala azo singathi amacala azo ayalingana okanye siyichaze ngoba nge-angles ukubonakalisa into yobana u-triangle A B C o sithi u-triangle A B D uyafana nobani no-triangle C B D kuba kaloku sithetha ngabanxantathu babini ngoku ke okanye ungathi uyichaze nangenye indlela uyichaze ngamacala ungayichazi ngantoni ngobuyona izathi sichazele loo nto uba amacala azo ayafana kodwa kwangoku sisayichaza ngantoni ngoba unxantathu a b d uyalingana nonxantathu c b d sikanye sikwazi sithi u-a d uyalingana nobani no-c d kuba kaloku la macala siyawabona into yokubana ahlule phakathi ngulo mgca uhlayo ngoku ke siyakwazi uba ibe ngubani kuqala ibe ngu-x ngoku xa siwohlula phakathi kabini sizoba no-x umahlulahlule ngothu ube no-x umahlulahlule ngothu okwesibini ngoku ke xa sijonga ii-angles siyayazi into yokubana sinantoni ii-angles zabo ziyalingana nazo xa ibingu-60 ngoku izoba ngubani izoba ngu-30 zombini ke ziyafana ngoku ke yintoni elandelayo xa sesiyazi yonke le nkcukacha siyaziyo ngalo nxantathu ngaba nxantathu babini siyayazi ke into yokubana xa siye xa sesifake lo mgca usihlayo unqumla uya ezantsi ayiseyontoni ke ngoku ayiseyo equilateral triangle seyingu-60, 30, 90 triangles ngoku ke siyayazi ke into yokubana ngoku sifuna ukuyojonga into yobana eli cala lifutshane lizoba ngubani sesilichazile ke eli lingapha kweli cala uba lingu-x over 2 sifuna ukwazi ke ngoku eli lijongwe ngu-60 uba lingubani ngoku ke into ezizathi siyenze sizawubiza lo mgca lo unqumlayo ezi lo nxantathu sithi uyintoni sozathi ngu-BD ngoku ke into esizathi siyenze siyawusebenzisa i-Pythagoras theorem siyayazi into yoba ithini i-Pythagoras theorem ithi u-b d squared umdibanise no-x over 2 squared kuba kaloku siyalazi eli cala sifuna uba nithina u-b d squared ngoku ke siyayazi into yoba izolingana nabani izolingana no-x squared kuba kaloku nantsi le triangle sithetha ngayo sisebenzise ntoni ke phaa sisebenzise u-Pythagoras theorem kudala ke sisebenza ngayo ungathi uyozikhumbuza xa umlibele ngoku ke masikhangele uba u-BD ungubani sizoba no-BD squared umdibanise no-X squared umahlulahlule ngubani ngo-4 yonke loo nto ilingana no-X squared ngoku ke masisombulule for u-BD okanye ungayibeka le nto ngo-4/4x² kuba kaloku yinto enye leyo ngoku masithabathe u-1/4x² macala omabini sizoba nantoni xa uthabatha u-4x² / 4x² uthabathe kuye u-1/4x² sizothi sibe nantoni sibe no-3x² umahlulahlule ngofu ngoku ke sifuna u-BD asifuni BD squared u-BD uzolingana nabani uzolingana ne-square root sika-3 umphindaphinde ngo-x u-x ke uzomkhupha ngaphandle kuba kaloku u-x squared nasi square root esingu-x siyohlulahlule ngabani loo nto ngo-2 kuba kaloku i-square root sika-4 siza kunika u-2 ngoku ke u-BD leli cala lijongwe ngu-60 isinika banike loo nto siyaqaphela into yokubana lingu-x umaphindaphinde ngo-root 3 yonke loo nto uyohlulahlule ngo-2 yile nto besiyichazele ke phaa ngasentla besithetha ngayo siyibonisile ukuba isukaphi enkosi.